Yeah. apụtago etu ọpụtago ndị ọnwa ndị unu ga-ekwunye ọjị unu na pastọ n'ebe a ka ọbịa opu na flọ evangelist n'ebe
n'ụbọchị bịa 10 January 2022 ka Chineke jide anyị wee dubata anyị n'aghọ ọfụ Chineke abụ ọ kwesịrị inye otuto ihe ọma na-ememe anyị na nke kasị nke bụ nwanne anyị nwoke Udoka ọ dụgidere from obodo oyibo wee dịnata n'ọkụnye ọnwụ isi ka anyị kele na
hand.
Father, whatever we do in here, we commit them into your hand. Come and be the first, come and be the last. Come and share your salvation to the glory of the Lord forever. In the name of Jesus. Father, we have seen the unfolding of this new house that your servant has built by his hand. Father, the building is glorious, but the builder is more glorious. Father, we pray, O God, because he has sustained them to build this house and to live in it. Father, we pray, this house, they shall live in it and they shall profit in this house. In the name of Jesus, Father, give them long life, give them prosperity,
give them protection.
No evil eye shall see them, no evil man shall see them. Every witch and witchcraft, Father, we cast them out from this house in the name of Jesus.
As in your family,
because we have found them to come here and rejoice with the reverence. I said, rejoicing shall always cease in your family in the name of Jesus. And the
enemy.
Thank you.